Thank you. KB! KB! pale jukwaa la nani pale KB alipo pale. Jukwaa KB alipo pale. Anatoa maneno mengi sana KB pale. Kama umemchunguza.
nakuja nakuja kusaidia. Nakuja kuna nini?
Come on.
Thank you.